Please clap for her. So, in general,
Ogin Kabuwa Takele. I can daro out of 5 years, can 89 boy and cousin. Nen and num, Pomben Negria, num tobu di Gambury Junior. Man, I want me, what ten and gal be a table. I found butchina able. I demand for a real boy, no. I'm my cousin and Mahadum, and we stay investing in science and technology. I've been adding cousin on a suit, more tech analysis. I'm now Ogabuka Mwabuanko Bele, na Nigeria self, na Mahadum, Yatago. Nandin na cousin, oh, and the Bobom. Mana carrier bundi tom, na cousin. Most of the time, na full wem ka moyen cousin moye, ha. Cause most of them, na they carry more comfortable, be a wam, ye difficulties, honey, when I cook. Makana buta wam obo, so unge relate to with them. So, how are issues of na hana de bia kutem? Mchokwa can get she resolve where. So, here was an cousin, a bidorata. And me cousin bu na primary school and secondary school. My name is pro bono. Yeah, I told him to have one more. When go BSC, I went to my sambodo. I go to catch my first class, no ibo. Then, I continue. Go to MSC. So, I go to the MSC. Apply CYZK for oral. A suit book and school na kwado academics and character. So, however, room nor mbido kwa eba nkuziwe. Kan na kuzi akusi kwa mna aguma kwa nkem. Apply for PhD ya kwa mya. So, kita na agu PhD. Kan mwe wete doctorate degree no gadera ya. Nke ka nkebo na uma uko choye de kam kare akare na schooler. Ona abo mbata class kan nkuziwe ha. For the first time, half home, I said, "Yo, auntie." More and more women say, "Eh, I'm your auntie." So I'm bido kuziwa ha. I met her in the office mofo. For drum, kekan si me, and I had to be idiota. And also the kibi abu na ni kuzi. I didn't kuzi ha so so academic. So then I hope for. Na di ni imbibe kwa character and dey wambo. Ni me ha. Eya tago maka. Na kuwara ha na. Mother, I don't know if we be kiri ma. Wabo maka ni no school. Kima di na roro. Equal see each other part time job, or we was a school in general. Before we be do uncuzim, na ruboro interior deco. So na the company, I ne me buy any dozen on them mad. I ne dozia on our mama. If better na be mad, it say wow, I will be in there. So I be na interior deco. Oda na vum na room cousin na room. I we mundoro na room or so hana ne ba na manager na room. Gaya mbenji bia. So I just can supervise and then he and me or naga even in my absence.
Good afternoon.
Thank you.
Me. No. Chinaye ebo. Kan se matter. Anzu putaria na mahaduma no. Nangalavan kana po guidance and counseling. Na first degree onwer of first class. Nyabu Mzere kachacha. Onye obula nwere ude ha. Ana akpo ya. Obo onye etoshi ime ka ono na university. Maka na onwere. Ihe eji ama. Ndi nwere ike ikuzi ihe ofuma. O site na uga ha oturu. Ka anyị ji we si na anyị ama nhapụ the mother. Ka anyị kwado ya. Ka o ruo n'isi. Iru n'isi bụ. Ka o nweta nzere mmụta nke a na-akpọ PhD. So, ya mere anyị ji wee nabata ka o soro na-akụzi. Ya bụ ihe ọ mụtara n'aka ndị kụziri ya. Ka ọ na-emekwa ka ndị ọzọ mụta ya.
Abụ m ihe ndị bekee na-akpọ International Journal Writer. Nna dị dee articles, tinye na ịntanetị ndị mba ofesi. So, ihe ndị ahụ na-ede. Be ye ga kwado m mbucha doctor mburu professor iratago so ye ni nna yo chukwu ka mgbe adira ya ka mburu professor at a young age mekwa ni enjoy